ubushobozi ruhanga mwene Dawidi Yesu wanje mongorire bikuru ibitagamba bikabayo ohimbizi wasingiziwe ruhanga wanje
Ruhanga wanje.